Shalom bakunzi b'ikiganiro Kanguka. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu. Mukanya gato mugira mukurikira ikiganiro cyo muri kano gatondo.
Niteka gusura kwakira hano mu kiganiro Kanguka. Izina ryanje ni Christ Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu, nashaka dusubire tuganire kugira dutahure neza yuko iyo utanguye umunsi hamwe n'Imana amasengesho, hari kintu citwa assurance. Assurance uvuga yuko nta bwoba usura kugira muri wewe. Musanzwe ni kwiyogira ubwoba ivyo uza kuba muri uwo munsi iyo atanguranye n'Imana, kuko birashika umunsi akaba ivyo utari wateguye. Hari inkuru mbi kuhaba, hari ibintu bibi bishobora kuba utaruzi, ariko kubera watanganye umunsi n'Imana, watanganye umunsi nandiho, ibiza kuba vyose nibigutera ubwoba. Ariko usanga abantu bagutera ubwoba, ushobora kwitera ubwoba na shefu wawe, umuyobozi wawe, cyangwa ugasanga wagize ikosa, ugasanga wagize ibibazo byinshi, haba ku kazi, haba mu gihugu urimwo, haba mu dandaza urimwo, sinzi ivyo urimwo. Ariko nashobora kubwira yuko ivyo uramwo vyose iyo watanganye umunsi nandiho, nta bwoba ukwiye kugira. Abantu bakwiye gutera ubwoba, nta muntu n'umwe akwiye gutera ubwoba, nta kintu na kimwe gikwiye gutera ubwoba iyo utanguye umunsi hamwe nandiho. Rero iyo utanguye umunsi nandiho, bisigura yuko ubuzima bwawe ubumuha mu gitondo. Iyo uvyutse nico kintu cambe kwiye gushira imbere. Nagira ndabereke Izaburi 118:6 avuga ngo Uhoraho ari kumwe nanje, nta kintu na kimwe ntinya. Ndakunda cyane ngo Uhoraho cyangwa Uwiteka ari kumwe nanje, nta kintu na kimwe ninya. Kuko ikiza kuba cyose uri kumwe nandiho, nta bwoba kwiye kugira, kuko arakubona. Ibiza byose ntibigutera ubwoba, kuko urazi ko atake na kimwe kimusumba, kimusumbye inkomezi. Rero iyo utanguye umunsi masengesho, utanguranye umunsi n'uwaremye isi n'ijuru, n'ufise ubushobozi bwose, n'ufise gutabara ibyo gushikira byose. Nama ndabisubiramo yuko ntibisigura ko atake ibibazo ugira. Ibibazo urabigira, ariko ntibigutera ubwoba. Urabigira ntibiguci ntege, uravuga uti ibiba vyose Imana turi kumwe. Mbega uri kumwe n'Imana mu gitondo, wewe kuranyumviriza nimba wamaze gusohoka. Mbega wafashe umwanya gusenga. Iyo usenze usenga gute? Gusenga no guca bugufi, ukabwira Imana yuko ibiza kuba vyose ubishize amaboko yiwe, ariwe afise ijambo rya nyuma. Nivyo urafise ubwenge, nivyo urafise amafranga yaguhaye, kumbura afise akazi yaguhaye, kumbura afise inkomezi yaguhaye, ariko ivyo ufise vyose ubishira amaboko yiwe, ukamwereka ko atana kimushoboye wenyine. Niwe gushoboza, niwe yaguhamagaye, niwe akuzi. Rero je gutumva ngo Uhoraho cyangwa Uwiteka ari kumwe nanje, nta na kimwe ntinya. Ibiza kuba byose nibigutera ubwoba. Ayo murongo urangiza uvuga ngo bana b'abantu mbega bongira iki? Que peuvent me faire des hommes? Umuntu ashobora kuba afise ubushobozi kuri wewe, ashobora kuba ari patron wawe, chef wawe, ari we ashobora gukura cyangwa kwangaja. Ibyo nacyo bivuze kuko urazi yuko icuronka cyose kivuye ku Mana, ikintu cyose cyiza ushobora kuba ufise muzaba bwawe, ukwiye gutahura yuko udashobora kironka wenyene kitavuye ku Mana. Ivyo rero no gutahura ijambo ry'Imana cyo bivuga nka muri Yakobo 1:17 Jacques 1:17 avuga yuko ingabire yose nziza canke impano yose nziza ibivuye hejuru, uvuga mu ijuru kuri data w'umuco, ariwe atanga ibintu byose byiza. Kintu cyose cyiza ufise kivuye ku Mana no kuvyumva hamwe gatangura umunsi n'Imana. Umunsi n'Imana amasengesho. Mbone kuranyumviriza nimburi muhira, nuve mu rugo udasenze. Gusenga si formire gusa, si kuvuga ngo nugura uzigamwe gusa, ariko n'imigenderanire n'Imana. Sinzi ko muvyumva, kumva yuko Imana ariyo yaremye isi n'ijuru, ariyo ifite ubushobozi ku bintu byose, ariyo yaremye abantu bose bo ku isi, ariyo iganza ibiboneka n'ibitaboneka. Kumva ko iyo Mana iri hejuru ya byose, yaremye abantu bose, ifite ubushobozi bwose budasaba kugarukira. Ivuga rimwe bikaba, yavuze ukwezi kukabaho, yavuze izuba rikabaho, ikabijyagiye mu ijuru, kavuze abamarayika amamiliyari bari kumwe nayo, ariyitegeka vyose, ayifise ubushobozi bwose mu kiganza cayo. Iyo Mana ikaba yakwemereye ko ishobora gutangurana umunsi na wewe. Sinzi ko mumva uburemere bw'aya majambo, kumva yuko uyihamagaye iraza ikabana na wewe, ikakwitaho, ikakuzigama, abamarayika bayo bakabana nawe. Iyo ni iteka ridasanzwe. Mwana w'Imana wese anyumviriza akwiye gutahura ko ari ubuntu twa twaragiriwe nje gituma rero dakwiye gutinya abantu benshi baratinya ibazo bibaye ariko nashaka twiga kwitegura tukiri muhira tukiri mu rugo jewe nama nitegura nkiri mu rugo nkiri muhira nje gituma ibintu bibaye nibinkanga kuko ndazi yuko natanguranye umunsi nandiho yitanganye umunsi nandiho urazi yuko arabizi vyose arabibona vyose arakuzigama niwe buhungiro niho winyegeza cyangwa wihisha rero nashaka gutera intege abantu bose banyumviriza ubigire kamere ubwire ubuzima imisi yose imbere yo kuva mu rugo ubanze ufukame uje imbere y'Imana uvuge ubwiza bw'Imana ushime urukundo rwayo ugire ijambo uvuga tuzoke gucyo kandi widodombe witege umenye ko atakiri gikwiye gutera ubwoba turindira ibazo ko biza oya utangurura umunsi nandiho ukabuzi yuko ibiza kuza vyose nta kintu nakime kigukanga tugeze mu mwanya udasanzwe umwanya w'inyigisho turakomeza inyigisho natangwe ku munsi wa mbere inyigisho nise ukubohoka ku ishari la délivrance de la jalousie narabwiye yuko intumbero y'ino nyigisho nuko bwa mbere tubona ububi bw'ishari canke le danger y'ishari tubonye ububi bw'ishari ngene ishari ishobora konona ubuzima canke ngene satana ashobora kurikoresha hanyuma twirinde ishari tubohoke ku ishari kubohoka sukundi ino jambo nyene niryo rizotubohora ijambo nari kuri inyigisho nari kurikira amajambo tuzosoma azotuma dushobora kuboka ku ishari n'umutego wa satani benshi babigenderamo babona ko ari bisanzwe nagenda babwire ko ntibisanzwe ku mwana w'imana aba mu buzima bw'ishari icyo ni ikintu kibi cyane ni cyamwa kibi gikwiye kuva muri kamere yawe ukabohoka kuko nabamara kubohoka hari imiryango izokuguruka mu buzima bwawe kubera wabohotse ku ishari rero twarabonye Kayini ngene yishe mwene se ariwe Abeli amuhoye iki amuhoye ko imana yamunezererewe sinzi ko muvyumva Imana yanezerewe n'ituro ryiwe cyangwa ishikano ryiwe hanyuma cya yumva arababaye aca amusimbira ko aramwica ikibazo nababaza none umwishe bihindura iki bituma uca Imana ikunezererwa kandi Imana yamaze kubwira ati uragawe ntugwe mucaha icyaha kiri ku muryango rero ubwicanyi yarishe mwene se atiyumvira kenshi ishari rituma utiyumvira n'usaba kwiyumvira n'usaba gutekereza kumusimbira ko kamuniga ukamwica mbega bituma Imana ikigukunda mbega bituma ucira ngo umugisha cyangwa ngiye kubyorona gose gusumba rero ishari rituma ukora ibi utiyumviriye cyangwa udatekereje reka turabe cyane cyane ijambo rishobora kutwereka ingene tushobora kunesha ishari Yesu barigeze kumubaza ikibazo kimwe abafarizayo muri Matayo 22:36 Matayo 22:36 baramubajije ngo tubwire ibwirizwa rya mbere mu mategeko cyangwa mu byagezwe ni irihe bwirizwa riruta ayandi mabwirizwa ni irihe komandoma ibwirizwa riruta ayandi mabwirizwa 37 Yesu arishura ati uzokunda umwami wawe imana yawe n'umutima wawe wose n'umushaha wawe wose n'ivyimviro vyawe vyose ari Matayo 22:37 Yesu aje avuga 38 ngo iyo niryo bwirizwa rikuru ruta yandi ariko ni yarangije ngaho aje avuga ati ndakwereke ijya kabiri naryo nyene risa n'irya mbere umva ni ijya kabiri ariko naryo nyene risa n'irya mbere umwana majambo ayo abiri arahagaze yose arakomeye ijya kabiri risa n'irya mbere ngo uzokunda mugenzi wawe nkuko wikunda t'aimera ton prochain comme toi-même uzokunda mugenzi wawe nkuko wikunda umurongo wa 40 javuga ngo ayo mabwirizwa uko ari abiri niho ahagaze amategeko n'abavugishwa la loi et les prophètes ngo bidepanda cyangwa bihagaze byisunze kuri ayo mabwirizwa abiri je rero ngo mbafata iri rya kabiri avuga ngo uzokunde mugenzi wawe nk'uko wikunda umunsi washoboye gusenga Imana ikagushoboza kuba muri igizo rya kabiri cyo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda uzoba wishe uhamvye ishari ishari nta bushobozi zosogera kuri wewe igihe uzobona mwene so ukamubona mwo ibyiza ukamwifuriza ivyo wewe wokwifuza ko biba kuri wewe nimba ushaka gutera imbere ukifuriza mwene soko yotera imbere mwene data muri Kristo ukimvira ko yotera imbere nimba ushaka kumeregwa neza mu rugo rwawe ukifuza ko wundi nawe nyene yomeregwa neza nkuko nawe wifuza kumeregwa neza niyo mara kugira ivyo vyiyumvira niyo mara kwiyumvira gucyo niyo mara kubona ibintu gucyo ishari nta kibanza rizo barifise mu buzima bwawe kuko aho ibintu bipfira nuko abantu bikunda barabinyungu zabo gusa gusa ukaraba wewe gusa ibintu byose ushaka wewe tushaka kwiyumvira uwundi ariko nzobereka neza yuko iyo wifuriza uwundi ivyiza bihimbara umutima w'Imana bigatuma nawe ibyo kuri yifuza Imana ishobora kubiguha mu yindi nzira wewe utazi mu guhezagira abandi hari umugisha jya bugira bavuga ngo hari umugisha gutanga gusumba guhabwa kuko iyo utanze urabivye nashaka tubyumve iyo utanze urabivye kandi iyo unabivye arimbura kuko ikintu cy'ambere umenya nuko ikintu cyose wivye ari umwimbu canke gusarura mu Kinyarwanda nuvuga yuko hari ikintu kigaruka rero iyo kurifuriza ineza uwundi ni ikintu ciza gose gikora ku mutima w'Imana uzowushize mu ngiro rino jambo rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda ndagisubiramo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda tieme ha ton prochain comme toi même rero nta kuntu nshobora kuba nkunda mugenzi wanje nkuko nikunda nkaca mbabara yuko aronse umugisha mashobora kuvyumvira umugenzi wawe araronse umugisha umwene data muri Kristo canke umuntu wundi aronse umugisha urababaye kubera aronse umugisha kwere kubabara kubera aronse umugisha kubera wavuga ati uyu mugisha ni warukwiye kujiwe warukwiye kuja iwanje ni handi rero bigaruka ku kintu citwa egoisme canke kwikunda abana b'Imana baraboshwe no kwikunda ukwikunda iyo wikunda urazibiye ikiganza c'Imana Imana irondo abantu batikunda ahubwo akunda abandi nkuko bikunda nimba ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda nuvuga yuko mugenzi wawe ni aronka umugisha uzonezegwa nubwo umugisha utatumbereye wewe watumbereye mugenzi wawe niho shaka ko dushika ryo bahezagire tuzokomeza ejo mugira umunsi mwiza
nizeye ko mwubatswe ntimwibagire gufyonda kugakengere kugira ngo muze muramenyeshwa igihe cyose dushize ko ikiganiro gishasha muhezagirwe cyane.